Jeff Maluleke I muyimbeleri wa matiko ya tinxaka xaka wa vunanga bya Afro Jazz. Muhumelerisi, mutlangi wa Katara loyi a nga velekiwa hi ti 24 ta Nyenyankulu 1974 eTsongeni, exifundzeni xa Mpumalanga.
Jeff Maluleke u sungurile tidyondzo ta yena ta le hansi eDaviton eJoni, laha a nga tsandzeleka na swikolo ku kondza a hetisa tidyondzo ta yena eXinkwezi High School eka Madonsi.
Jeff u sungurile ku tsakela ku yimbelela hikwalaho ka xiyimo xo hlekiwa loko a vulavula tanihileswi a nganganwa swinene. Endzhaku ka ku tsan'wiwa hi machudeni kulobye, Jeff Maluleke u sungurile ku yimbelela a encenyeta mayimbelelelo ya George Michael na Tracy Chapman. La hi kona a sunguleke ku swi vona leswaku vuyimbeleri I nyiko ya yena, hikuva na lava a va n'wi tsan'wa se a va sungula ku nyanyuriwa hi nyiko ya yena ya ku yimbelela.
Loko a hetile xikolo eXinkwezi, Jeff Maluleke u pandzile mananga ya sala ya hlangana a ya eJohannesburg, laha a nga dyondzela sound engineering ePrimitive Studios. Hi nkarhi lowu u hlanganile na Dr. Victor, loyi a nga n'wi thola ku hlavelela eka band ya Rasta Rebels.
Gondzo ra Mun'wanati ri sungule ku tlhaveriwa hi dyambu loko a yisa nkandziyiso wa tinsimu ta mune ntsena eCCP Records hi lembe ra 1995 ta ntlawa lowu a wu rhangerile wa Hagonya. Hi lembe rero ra 1995, Jeff u hlanganile na khale ka xichudeni kulobye loko va ha ri eDaviton ku nga Tronix, loyi a nga teka Jeff a n'wi hlanganisa na Arthur Mafukati eTriple9 Studios. Hi ku twa nyiko leyi Jeff Maluleke a ri na yona, Arthur Mafukati a nga hetanga nkarhi. U kandziyisile vuyimbeleri bya Papa Jeff, laha a ku ri na single ya nduma Pinky Pinky. Laha albamu ya kona yi nga humesiwa hi CCP Records yi tlhela yi xavisa ku tlula 30,000 wa tikopi.
Hi lembe ra 1997, Jeff Maluleke u komberiwile ku endla risimu ro tlangela World Environment Week leri thyiweke That's the Way. Hi Nyenyankulu 1997, ntlawa wa yena wa Hagonya a wu ri muyimela ku langwa eka tisama eka xiyenge xa Best Group, laha a wu phikizana na Lady Smith, Black Mambazo, Cucumber Zoo, Stimela na ntlawa wa Soweto String Quartet.
Hi n'hweti Nyenyankulu 1998, loko ka ha ku hangalaka ntlawa wa Hagonya, Jeff Maluleke u tiyimerile a ri yexe, laha a nga hlangana na muhumelerisi wa xiyimo xa le henhla Thapelo Nkomo, ivi a kandziyisa albamu Zovo. Albamu ya Zovo hi yona yi nga ninginisa misava hikwalaho ka swihlawulekisi swa yona leswi a swi katsa Mbakanga, Kwasa Kwasa, ngulumelo wa Tracy Chapman na Paul Simon, hambi ku ri mikondzo ya George Michael. Hi lembe ra 2000, Jeff u humesile album Juliana leyi a yi ri na tindyamba to fana na Sala N'wana Mama, Juliana, Horisa, Mama, Rock of Zion na tin'wana. Kusuka kwalaho Jeff Maluleke u humesile album Kilimanjaro hi 2001, ivi yi landzeleriwa hi Mambo hi 2002. Hi lembe ra 2003 u humesile album Vukati leyi nga landzeleriwa hi Ximatsatsa hi 2004, kasi album ya Twist of Jeff yi humesiwile hi lembe ra 2005. Hi lembe ra 2006 Jeff Maluleke u tirhile na muhumelerisi wa nduma Don Laka eka album Ndzilo, laha yona yi nga tlhandlametiwa hi album Ntombi hi 2011.
Hikokwalaho ka mintirho ya yena yo hlamarisa, Jeff Maluleke u humelerile eka swiyenge swa masagwadi yo hambanahambana ku katsa Best Producer eka album ya Juliana eka Summer 7 hi lembe ra 2000, Best Contemporary African Album hi Kilimanjaro eka Summer 8 hi lembe ra 2001. Album ya Kilimanjaro hi yona yi nga tlhela yi hlula eka Kora Award hi lembe ra 2002 eka xiyenge xa Revelation of the Year.
A swi helela nkwalaho, album ya Mambo hi yona yi nga hlula eka xiyenge xa Best Video eka masagwati ya Kora hi 2003. Hi lembe rero ra 2003 a swi hlamarisanga loko album ya Mambo ku va yona leyi nga humelela eka Summer 10 eka xiyenge xa Best Composed Album. Hi lembe ra 2009 Jeff u simekele xikolo xa yena eThula Mahashe, Jeff Maluleke Music Academy, lexi dyondzisaka ku yimbelela, ku chaya swichayachayani, na ku tsala vunanga byo khomeka.
Evuton'wini bya Jeff Maluleke, ku hava xin'wana a xi endleka handle ku famba hi gondzo ra vuyimbeleri. Leswi nga vumbhoni eka mun'wanati leswaku hakunene vunanga i vutomi eka yena. Loko hi tlangela lembe ra vukhumenkombo ra masagwati ya vuyimbeleri eka mugana lonene FM, hi xixima mun'wanati Jeff Maluleke hi sagwati.
Lifetime Achievement Award.